yule majini kisikini. Menda.
Ukieza jipata hapo, guys. Just know you are done.
Anakumeza twice.
Azim, unaona venye wamekaa hivyo? Jua ikichoma sana inaingia ndani tena.
Thank you.